These are my friends. Mwache, usifuate bana, atakimbia. Ana amekimbia.
Mshike hata huyu.
Wache, wache, unakuja unisalimia.